Labantu ke bakwaNdlovu bangabeSuthu badabuka eLesotho. Ekufikeni kwabo ke kwelakaZulu bafike bakhonza ezweni sakubantu bakwaNxamalala. Laba bantu bakwaNdlovu bangabantu bakwaMatsimane wakwaTlou noma uMtawunga. Kuthiwa abantu ababekhuluma ulimi lwesiZulu behluleka ukuphimisa igama noma ngithi isibongo esithi Tlou bagcina bethe Ndlovu. Ngenkathi laba bantu bakwaNdlovu bakhe lapha eNkandla babe yingxenye yesizwe samaChunu. Lapho kwakukhona abantu bakwaNdlovu ababakhelene nabantu bakwaMavovo okwaMkhize phezu komfula iNzuze ngaphansi kwaseqhudeni eNkandla. Baxosha kwezweni samaChunu ngoba enye yabazukulu bakaGatsheni uMpongo kaZingelwayo eyayisolwe ngokuthakatha. Kuthiwa wayefuye izinyoni ezimbili ezicishe zifane nokhozi. Babaleka ke abantu bakwaNdlovu bayokhonza kuzihlandlo wakwaMkhize bebalekela ulanga likaMacengwane. Kuthe lapho besathi banethezekile kwasuke inkosi yakwaZulu uMbombosho omnyama uDingane kaSenza kakhona belu wahlasela uzihlandlo wambulala. AbakwaNdlovu behlangene nabakwaMkhize babaleka balibhekisa ngaseningizimu baze bayofika egqumaneni laseNhlazuka eduze nomfula iLovu. Ngaleso sikhathi ke abantu bakwaNdlovu base beholwa nguNgema indodana kaMpongo. UNgema yena wazala uNoguyela, yena wazala uMdingi. UMdingi yena wasuka eNhlazuka wayokwakha eMingeni. Ngokuhlaselwa kwabo ke nguMacengwane baze bayokhonza kuzihlandlo bazibona sebengenaboya. Nangokuhlaselwa kokwazihlandlo nguDingani kanti nguyena obese bafukamele babona ukuthi uboya babo obungamandla abo bazibiza ngokuthi bangwakaboya benyathi obuthi busonga bube busomluka. Ukwelamana kwabakaNdlovu, uGatsheni uzale uLamula, yena wazala uZingelwayo, yena wazala uMpongo, yena wazala uNgema, yena wazala uNoguyela, yena wazala uMdingi. Izithakazelo zakwaNdlovu: Gatsheni boya benyathi obusonga ngobusobuluka, Mpongo kaZingelwayo, nina bakwaNdlovu idle ekhaya ngokweswela belusi, zazi zeluswa yintombi.